Kubhiyozelwa ukubuya kwendodana esuthwini ngamakhwenkwe angaphaya kwamawaka amathathu angenileyo kweli xesha lasehlotyeni. Eli xesha lidala inkxalabo kubazali nanjengoko kukho abakhwetha ababhubha esuthwini.
Bebungehli ubuthongo usukela ngoko kude kube ngoku. Akho ndibi mandi kuthi. Ngoba kaloku besingayazi uba kwenziwa ntoni kwelaa hlathi. Singoomama akho nto siyaziyo qha thina sihlala emithandazweni.
Nangona kukho imingeni ejongene neli siko, ukuya esuthwini yinto ebalulekileyo kwaXhosa.
Ndavuya kuba ndiyindoda ndiye ndahamba ndiye ndadibana nobunzima obuninzi kolu hambo lwam. Ngoku ndingakwazi uba ndincede abantu basekhayeni kwaye ndincede nabazali bam ndibe lithemba labo.
Kusenjalo ukunganikwa kwabakhwetha amanzi yinto ekhalimelweyo.
We are saying no child must be dehydrated and must die as a result of that because it's unnecessary death of our kids. Mm. What we are emphasizing is that no child must be dehydrated and therefore kids must be given water.
Eli xesha lolwaluko luyavala kule veki izayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.